Abakorinto ba mbere igice cya gatatu umurongo w'icyenda. Mwarimu mwahishuriwe ko ntumva Bibiliya zanyu. Igice cya gatatu umurongo w'icyenda havuga ngo niwaronka umwanya kugira ngo usobanukirwe neza iri jambo. Gira dusome kuri uyu murongo w'icyenda uze guhera ku gice ku murongo wa mbere. Murongo w'icyenda haravuga ngo kuko Imana ariyo dukorana, namwe muri ndimiro y'Imana, muri inzu yubakwa n'Imana. Mwahabonye? Abalewi igice cya 19 murongo wa 19 havuga ngo muze mwitondere ibyagezwe byanjye, ntihaze hagire ubangurira ibyo atunze, ibyo bidahwanije ubwoko, cyangwa ngo hagire usukiranye imbuto z'imiryango ibiri mu ndimiro yiwe, cyangwa ngo hagire uwambara impuzu ijishwe mu nyuzi z'ubwoko bubiri. Rana ko mwese iryo tegeko mwarirenze. Ibijyanye no kwambara, mwambaye impuzu ijishwe mu nyuzi z'ubwoko bubiri. Harabambaye koto, harabambaye iki? Polyester, harabambaye la. Iri tegeko rirabatsinda. Saho dushaka guhagarara. Uyu ndi murongo. Abigarati igice cya gatandatu umurongo w'indwi. Abigaratia igice cya gatandatu umurongo w'indwi. Haravuga ngo nimuzimire, Imana yo nticokorwa, kuko icyo umuntu abiba cyose aricyo azokwimbura. Tusubiramo uyu murongo hamwe, musubiremo nyuma yanje. Nimuzimire, ayo ni amajwi y'ishengero rya Life Center. Nimuzimire, Imana yo nticokorwa, kuko icyo umuntu abiba cyose aricyo azokwimbura. Ubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubora mu mubiri, ariko ubiba muri muhemu azokwimbura muri muhemu ubugingo budashira. Haleluya. Psalm, nizere ko muriko murandika. Zaburi 126 ndababwira ingene tugiye ijana 126 umurongo wa gatanu havuga ngo ababi babarira bazokwimbura banezerewe. Iyo emenda ikunze kabisa ni mu bushobozi na upako. Dusubiremo, ababi babarira bazokwimbura banezerewe. Naho umuntu agenda arira asohoye imbuto, azogarukana akanyamuneza azanye imbambo ziwe zivyimburwa. Amen. Muribuka igihe duheruka kuganira kuri iri jambo ryo kubiba no kwimbura mu kwezi ngira ngo kwa kabiri iki ni gice cya kabiri nifuza ko tuganira ko hari indi message nari numva irurumba mu buzima bwanje ariko numva kwingingwa cyane n'ijwi ryo mu mutima kubandanya iyi message kugira ngo ihere. Haleluya. Muribuka igihe duherekwa kuganira ku bijyanye no kubiba no kwimbura? Murabyibuka? Ni bande bavyibuka? Bamwe biragoye ko muvyibuka abandi muravyibuka nyene kubera ko mwatashe mushavuye bamwe. Muvyibagira gute? Eh? Ya? Uko biri kose ijambo ry'Imana wewe nanje riraturuta. Turabyemeranya? Ijambo ry'Imana nta muntu numwe mu byaremwe n'Imana ashobora kurirengera ngo arije hejuru. Naho woba ufise ivyumviro byiza gute abantu ku isi yose bemera. Naho woba ufise ubwenge bungana gute abantu bose ku isi basome ibitabo byawe bagakomera mashi. Ijambo ry'Imana rirakuruta, riranduta, riraruta abantu bazi gukora amaserment, bazi kuvuga amadiscours, bazi kwandika, bazi kugira ivyivugo. Ijambo ry'Imana riserutse mu bantu nkabo bagizwe nanje nawe. Ijambo ry'Imana riri distinga kubera ko rifise ukwayo ingene rimeze, rifise principe, rifise ubushobozi, rifise ingingo ngenderwako, rimeze uko rimeze. Haleluya. Hanyuma kubera ko duhaga vuba tukaborezwa n'ubusa, iyo twahaze tunantara ku ijambo ry'Imana tugatangura kurihaririza no kuripinga kubera kaborerwe kibintu bike gusa, bike bike cyane Imana yatuvunguriye kuvyayo. Twahaga tugatangura gukestiona Imana nuko twimereye. Sindiko ndavuga abantu bari hanze y'iki kibanza, bari kuri plage cyangwa bari ku makontwar bayaraye ko cyangwa abantu byahiye baraye bakora ivyaha by'ubwoko bwo, sibo ndiko ndavuga. Ndiko ndavugana n'ishengero rya Kristo. Haleluya. Icyo ubiba nicyo wimbura, kubiba no kwimbura. Mu Bikorinto twasomye iri jambo ritubwiye ko turi ndimiro z'Imana. Imana mu buhinga bwayo yakoze investissement muri jewe nawe, itubibamwo, itwita indimiro, itubibamwo ijambo ryayo, itubibamwo Kristo. Mu yandi majambo iratwibibamwo, irizana, yigira imbuto nziza nzima, iradutegura twebwe nk'indimiro yayo, iraza ibiba cyangwa ibiba muri twebwe. Nicyo gituma iyo Bibiliya ivuga ngo ivyamwa vyamuhemu yera, haleluya, ningaruka ya Kristo muri twebwe. Kristo muri wewe ni ivyizigiro vy'ubwiza. Haleluya. Kristo muri jewe, Kristo muri wewe ni ivyizigiro vy'ubwiza. Hanyuma bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana, ntibashikira standard, ntibashikira urugezo rwo kwama ivyiza bijanye n'imbuto cyangwa ivyamwa Kristo ashaka ko bama. Nicyo gituma muri iki gitondo ijambo ry'Imana rije kutwibutsa principe yo kubiba no kwimbura. Icyo Kristo yabivye Change Kristo kwibiba muri twebwe nk'ishengero atwiteze ko twama ivyamwa vyo kugororoka. Semeni amen. Imana ntiyabivye muri twebwe gusa ariko kandi nyuma yo kubiba muri twebwe no kwitega ivyamwa twama umunsi ku munsi ahubwo yongera igaruka idupositiona mu kibanza cyo kutwereka ngo nakubivyemo Kristo byizigiro by'ubwiza ndi muri wewe ariko kandi sindi muri wewe gusa ngo wame gusa ariko kandi ufite responsabilité nawe yo kubiba mu murima nzokwereka. Haleluya. Kuko icyamwa cyose muri buri cyamwa haba harimo urubuto, sivyo? Ugo rubuto rutegekwa kongera kubibwa. Hehe. Naha twasomye mu Balewi ngo nimuze mubibe imbuto z'imijyango ibiri mu ndimiro imwe. No kuvuga ngo nimuze musukiranye. Abashakashatsi ba Bibiliya iri jambo barabuze neza insobanuro yacyo. Kwa kumenga ni ibintu bitumvikana, iri tegeko rifata hehe, ni gute ni n'ubukene bw'ubutaka, ni gute ushobora kuza ni tegeko ryo kuvuga ngo kirazira mu murima umetera ibiharage gusa, kirazira guteramo n'ibigori. Muri twa dusambu twa turima duto duto abarundi dufise murazi ko bitoroshe gufata umurima umwe nguhebera ibijumbu gusa. Sanga kenshi dushiramo n'ikigori canke n'iki eh nibiharage nibindi nibindi. Niki Imana yashaka kuvuga ngaha? Imana yanyirunguruka ishengero ryayo ubwoko bwayo igasanga ugusenga kwabo kwacu kuravangatiranye. Impamvu zacu zo kurondera Imana ziravanze. Motivation yo kujya gusenga ikidusunika kubatizwa no gukora ibikorwa by'Imana no gukorera Imana, Imana igihe cyose kazi karunguruka igasanga abo bantu ibituma byabo bakora, impamvu bakora ibyo bakora bafite imitima ibiri. Iyo ni insobanuro imwe intumbero y'iri jambo cyangwa iri bwirizwa. Imana ntiyashaka ko abantu bavangavanga ibitavangika. Sivyo gusa, nimba hari umuagronome hano arashaka kutubwira ko mu biterwa bibaho hari bitajana n'ibindi, mu maplante abaho hariho ayatajana n'ayandi. Jewe muri jardin yo muhira ndafise ibiti byitwa umwembe, ibiti by'imyembe. Ariko ivyo biti ndatangara cyane buri gihe ingene utwatsi twose tumeze munsi y'icyo giti cy'umwembe. Wamusanga utwo twatsi tugoyagoya, sivyo? Siko bimeze iwanyu. Nibaza ko muze mundangire produit ituma gazo munsi y'umwembe cyangwa ikindi giti cyose ushobora gushyiramo produit hanyuma nibaza kwibaho, hanyuma ubwo bwatsi bukagumana itoto bukavyibuha nk'ubundi bwatsi buri hijya y'igiti. Ako nakaroro kamwe nashatse gushira kuzana umuntu wese ashobora kubona hafi. Hari n'ibindi mu biribwa iyo wabivangatiranije ukabishyira mu murima umwe kimwe chonki kindi canke kimwe cyakura ku muvuduko kikazibira vitamine, kikazibira imishwarara y'izuba, iyo mishwarari y'izuba igatuma angira ni bwa bwatsi bwo muhira ndabitonde ko ndatora inyisho imishwarara y'izuba nishikira bwa bwatsi kuko mishwarara y'izuba harimo vitamine ubwatsi bukeneye so hari giti rero kiba ciganje kiguma kinyoha chonga ikindi nibaza kwako arakandi karorero katumye ari indi mpamvu yatumye imana ibuza aba bantu bayo ngo nimuze musukiranye imbuto haleluya nihaze hagire usukiranye imbuto z'ubwoko bubiri mu ndimiro imwe nimuze mubikore mwibuke ko nyuma yo kwihana tukizera Kristo nk'umukiza n'umwami w'ubuzima bwacu Kristo yadupositionye yadushize ahantu duhabwa responsabilité yo kubiba muri uko kubiba rero dutegerezwa kuba maso nibiki tubiba muri iyo mirima mbega hoho imirima dufise niyihe izo ndimiro nizihe ngarutse kubijyana no gusukiranya ubu uburimyi bwari yongeye cyane buratera imbere hari ikintu bita kugrefa grefe murakizi abaheruka kwa bwana shamba hariya ha gufata ibiti bibiri amashami abiri ugafata ishami ry'umucungwe n'igindimu ukabifatanya sivyo agronome hanyuma bikavyara iki muba mushakije eh nabahora babikora ntavyo murumva ha bisigaye biriho birakogwa cyane canke amashugwe abiri y'ubwoko butandukanye ugafatanya amashami yayo eh hanyuma ukayashira mu ituta hakavamo ikindi kintu okay ivyo imana yaravyanse igituma yavyanse simvuze ngo nimukabikore na karero gusa gafadika nashatse kuzana kugira ngo twumvikane kubwira ijambo greffé partie d'un végétal qu'on greffe sur la tige d'un autre végétal. Ibiti bibiri by'ubwoko bubiri bashira hamwe hanyuma bagatera. Hosea imana yongera mutuma kuri ubwo bwoko kuberako ivyo imana yababwiye principe yo kubiba yababwiye nibayikurikije hanyuma muri Hosea 8 igice cy'8 umurongo w'indwi imana irituma Hosea ngo gende ubabwire ngo mwabivye umuyaga muzokwimbura agashururu tsunami munkurikire neza kuberako ivyo mubiba mufise responsabilité mu maboko yanyu mufise imbuto nabahaye zo kubiba mwategerezwa kubiba ariko sinza handi hano mwakuyizindi imbuto mutangura kuvanga mutangura gukora ivyo nababujije gukora noneho insobanuro yavyo ni vyabaye imbuto ahubwo mwasanze mwarimye mwabivye umuyaga sasa iyo bivye umuyaga kuko principe yo kubiba icyo bivye kirimbuka amen icyo bivye cyaba kibi cyangwa cyiza gitegerezwa guproduza iryo jambo diacre Christian yari tubwiye uyu munsi mu gitondo kubazindutse aratubwira ngo ubuzima bwacu uyu munsi ni imbuto tubiba hanyuma tukitega umwimbu ejo. None Imana yadresa ku bantu bayo kubera batashatse kumva iyi message Imana yababwiye ingene ubuzima bwabo butegerezwa guteramirwa ingene ubuzima bwabo imbuto babiba mu bana babo imbuto babiba muri community imbuto babiba mu miryango yabo nibayikurikije nibavyitayeho noneho Imana iraza irababwira ngo mwabivye gabundi bwose ko mutashatse kunyumvira mwabivye umuyaga ariko noneho umwimbu uyu munsi ni tsunami nagashuru. Haleluya. Merukoko mugenza wawe mubwire uti amahoro ga wamurimye we wa mubivyiwe uriko urabiba iki muri iyi minsi. Bisobanura iki? Galatia twasomye igice cy'agatandatu murongo w'indwi ngo Imana nticokorwa icyo umuntu abiba cyose nico agira iki yimbura. Principe zo kubiba no kwimbura ubibabike ukimbura byinshi ivyo birasanzwe. Ubibabike ukimbura byinshi. Sindabona umuntu yabivye urutete rw'igiharage ngo yimbure urutete rumwe rw'igiharage. Murumva ko dutegerezwa kumenya neza Imani dutuma kubiba imbuto izarizo tubiba nizi kuberako urubuto rwose ubiba rutegerezwa kwimbuka ruzoza imbuto nyinshi. Nukuvuga iki? Imbuto zose mbi zabibwe mu buzima bwacu uyu munsi zisarugwa ku bwinshi. Kadababwire inkuru y'umwana umwe cyenda yibuka umwana umwe yarafise ababyeyi bose babiri ariko umwana akaba umukubaganye cyane yikonfia kuri mama aba umwana wa mama umunsi umwe yiba ikinga ry'umugenzi wiwe yibye ikinga ry'umugenzi wiwe marimari no mucumba wa abavyeyi b'uwo mwana yibwe ikinga baraza ikinga ry'umwana wacu yabuze kandi n'umwana wanyu yagivye. Umupapa w'uwo mwana agize ngo aje kubaza neza nivyo ga mwana mama wiwe barahagaze wibaza ku mwana wanje ibizimiye byose bibazwa umwana wanje. Mama yabonye nge ikinga ryinjiye nko muravyo ara protege ati nukorako uyu numwana sheri wanje nukorako undi munsi yibingodosha ara abantu bazi kurekereza ama portemone araichomora nimba yari yabonye kwa kuri kwiremereye araichomora no muhira kuberako yari umwana wa mama mama aramubaza iyo ngodo yarimo amafaranga menshi mama ntiyamubaza iyo ayo mafaranga yakuye ahubwo aramubwira ati mwana wanje nta mwana w'igitangaza nkawe nta mwana w'igitangaza nkawe tuje gusuma. Baragenda barasuma umwana arakura biba ngombwa ko aja mu kindi gihugu kure ya mama wiwe ariko murumva imbuto mama wiwe yabivye muri we nishora kwijana. Papa wigihe cyose yahaguruka ngo akosore mama wiwe yaba yabambye. Nunkorera ku mwana. Amezi cendura yazi wewe. Nugupfa gukubita gusa. Sinshaka gukubita, nashaka gukosora. Nzo mwikosorera. Aja kure y'abavyeyi umwana abandanya kuri ritme yo gukora. Umunsi umwe akora ahadakorwa yiba ibitibwa yisanga mu buroko yisanze mu buroko basanga umwana yarananiranye ama rapport yiwe ni menshi kandi mabi ubuzima bwiwe aratrisha ubuzima bwe ari ariba ubuzima bwiwe aragwana ubuzima bwiwe nta ciza kimuvamo akora hadakorwa umunsi umwe sukwiba gusa arica yica umwe mu bagenzi biwe sinzi cyo bari bapfuye arafungwa hari hakiri itegeko ryuko uwishe nabategezwa kwicwa mu buroko nguwo imyaka n'imyaka gushikaho urubanza rwego kwicwa rugera imbere yuko umunsi ushika asaba umwe mu bamucunga ati ndagusavye undondera agapapuro n'ikaramu nyuma y'amasaha yandika kugira ngo iryo kete rigende iyo rizoca hose rishikire mama wiwe nyuma y'amasaha yandika umwe mu bamucunga arazana muraba asanga yaheje kwandika iryo kete murazi amakuru yarimo message yarimo yiadresa kuri mama wiwe abwira mama we ngo mama warakoze kumvyara ariko kandi wampaye ubuzima ariko kandi wongera umfasha kubwakwa uko muranyumva mama nimba kwisi hoba hagisigaye justice sije jenyene nari nkwiye gucibwa ubwo gupfa ariko urupfu ngiye gupfa nari nkwiye kurupfana nawe kubera ko ubuzima nabayemwo n'ubuzima wanyigishije ibyo nakoze byose nta gihe na kimwe wigeze umbwira ko hari iciza gitandukanye n'icyo nokora wamye nshigikira mu mafuti gushikaho nkura mbumugabo mbumuntu yononekaye none ubu mpanganye n'urupfu uru rupfu ngiye gupfa nawe byari byiza ko turusangira kuko ubuzima ndimwo ni wewe wabunshizemo igihe cyose papa yahagurutse kunkosora wamwamiriye kure ariko iyo umuha amahirwe nawe nk'umubyeyi yaramfise ku burenganzira akanyereka inzira nk'umubyeyi sinibaza ku rubanza nciriwe uyu munsi nari kuba ndaruciriwe mama wampaye ubuzima ariko kandi wongera umfasha kubwakwa bye iketeri iragenda no kuvuga iki shengero igihe cyose nk'abavyeyi igihe cyose nk'aba jeune fille jeune garçon twiyibagije responsabilité twahawe yo kubiba imbuto nziza zitavanze tuba turi ko twiyimbira ikinogo ejo hazoza kandi bisa n'ubwiyahuzi njya kurangiza ubu butumwa nashaka nongere ndakuzane ndakwibutse ko uku gukorana kwacu nk'ishengero kutari gukwiye kuba interprete mu buryo bw'uko n'ahantu heza duhurira imana yarakoze iduha abarongozi beza iyo bavuze ijambo ry'imana turafashwa iyo abaririmbyi baturongoye muri louange na adoration twakigwa neza bimeze neza hanyuma bikagarukira ngaho ariko nagira ndababwire ibyo tugaburirwa byose ukuri twakira kose gufatanye na responsabilité gufatanye na responsabilité ku muntu wese ikibazo imana ikubaza muri iki gitondo Kristo yaritanze mu buzima bwawe uri icuri uyu munsi nimba uri mu bantu
baguwe neza muri ubu buzima bugoye muri isi yasaze yuzuye akarenganyo urwango n'ubwicanyi ariko kandi muri iyo sukayibamwo we experimenta amahoro ya Kristo urukundo n'umunezero n'umutekano vya Kristo ukabura umwe murabo muri iki gitondo namwe mudukurikira kumbonesha kuri ukabura umwe murabo nagira ndakwibutse responsabilité ufise yo kutajyoherwa gusa ingene Kristo yaguhinduye ariko kandi urabe hijya no hino yawe urabe umurima Imana yagushizemo aho utegerezwa kubiba umunsi ku munsi kandi muri uwo murima udakwiye gupfa ivyo bivye kubera iki bamwe muri mungaruka mbi zimbuto abavyeyi banyu baba bivyemwo kuva mukiri munda z'abamama abandi mumaze kuvuka mubona abavyeyi banyu bashihana abavyeyi bari irresponsable ukisanga mu buryo umwe canke ubundi izo nimbuto zabibwe muri wewe ugakurana umururazi nta kiza kibaho nta muntu mwiza abaho kuri isi kubera ko reference n'abavyeyi babo canke ababanyi babi canke abagenzi mwagendanye baguhemukiye nimbuto zabibwe muri wewe zatumye wifata uko wifata uyu munsi nta muntu kwisi ushobora kwizera bose n'abamenja erega si wewe hari imbuto zabibwe muri wewe ariko hari gikorwa nshimira Imana umwe mu bahanuzi bakomeye yitwa Yeremia Imana imuhagurutsira amubwira ati Yeremia umva makuru uhamagawe mu gihe kitoroshe aho abantu utumwe ko arabantu ni mirima yabibwemwo ibijabija ni mirima yabibwemo imbuto z'ubwoko buvangatiranye Yeremia igikorwa uhamagariwe n'ukurandura haleluya sivyo gusa igihuhura na Kristo yatanguye gukora igikorwa cyo kurandura ibyabibwe byose muri wewe n'imbuto zivangatiranye zitarizo bien sûr igihe cyose bamwemereye ko arandura kuko hari abantu twumva kubera guteba mu bibazo twumva byabaye confort nuko nyene bimeze ntawe uzi ko bizohinduka reka nifire uko nyene sinduta papa na mama sinduta biwacu iwacu byagenze uku bigenda bikurikirana uku nanje ndumwe muri abo oya iki gitondo ni gitondo cyo guhindurirwa amateka. Haleluya. Iki gitondo ni gitondo kwa Mungu evenement yaba jeune yari yitiriwe turning point. Guhindukira. Ikibanza cyo guhindukira aho ibintu bibera bishasha. Aho utangura ku experiment ubundi buzima bushasha. Aho wari kuragenda uku ugahura na message uvuga ati iyo nzira yamara ufashe nishika igiye kuguta mu kinogo ukavuga ati nivyo ugahindukira ukavuga ati irashika eh turning point sivyo gusa benedat umuntu wese ngaha ava mu muryango twese dufite imiryango tuvamo ariko ndababwire turi ingaruka nziza canke mbi zimbuto zabibwe mu buzima bwacu kuko turi ndimiro muri buku mugano umwe Yesu yaciye umurima wabibwemwo ingano cyangwa masaka hanyuma umwansi araza mu ijoro nawe abibamo izindi mbuto z'urwamfu buke kabiri babona ibi bintu bihakwa gusa ariko kandi sivyo Yesu baraza kumubwira mwigisha nawe arababwira ati muzi namakuru reka bikurane kwera ko niharagera woja kurandura ubu uhavurandurana nibikenewe haleluya haleluya niki tubona nga bavyeyi kuzana correction mu bana bacu bisaba kwihangana inkoni ntikabe kure y'abana bacu ariko kandi niyo itoba itabaye kure y'abana bacu niyo tubegereje inkoni iyo nkoni tuyijera gute ko hari gihe dukosora tukonona nakari gasigaye kubera brutalité kubera Nituri inspiré n'ubwenge bw'ubumana tumenye ingene tujera abo bana bagaburirwa ibintu bitandukanye kwishuri bagaburirwa ibi abateleviziyo bagaburirwa ibi bagenzi babo bagaburirwa iyo bagiye mu anniversaire bagaburirwa ibi sivyo gusa ama Facebook agaburirwa ibindi ni gute ivyo izo mbuto mu bana bacu zishobora gutandukana Zaburi twasomye iravuga ngo ababi babarira bazokwimbura banezerewe. Haleluya. Sinzi gituma yo hageze kubiba abantu dufise ama tendance yo gushiramu ubunebwe. Uzi gituma nuko kubiba bisaba igikorwa kibanziriza kubiba bisaba kurandura bisaba gutegura umurima bisaba kumenya imbuto nziza utegereza kubiba bisaba ubwitonzi. Nicyo gitumi yubwo bwitonzi budahari dupfa ivyo tubivye kandi tukabiba ahari ho hose hatateguwe naho Yeremia chaza ati ntupfe kubiba hari ivyo kurandura hari ivyo kubomora vyubatswe bitari vyo mu buzima bwawe hanyuma nyuma yo gutegura uwo murima ubive imbuto nziza zitavanze haleluya bagabo bene data abagabo haleluya nagira ndababwira umurima wa hafi abagabo dufise dufise imirima myinshi dushaka kuyiteranya yose ariko nagira ndababwire amasambu amwamwe dufise imana yatwegereje hafi uretse urugo en général ariko umugore wawe ni umurima utegerezwa kuba sûr imbuto plante umubivamwo ko ari plante itavanze haleluya murabona ingene iyo tushatse kubaka Kirundi kinyafrika abandi bahindura bakubaka kizungu ngo nivyo biri mieux me tukibagira principe yo kubaka ihwanye na bibilia wagira ngo urahindure ngo uyu numusirimu we ngo byogendeka uyu nawe numunyagihugu sinzi nyana bigenza singe nafata umugabo wiwe sinzi nyana nafata umugore wiwe sinzi nyana bafata abana biwe sinzi nyana bavyeyi ba relating na abana babo abana kubavyeyi abantu bakazungagirika ariko ikibazo kiri hehe hari umwami nyene imirima ni Kristo niwe karorero niwe nyene imbuto niwe nyene imirima niwe azi imbuto nziza dutegerezwa kubiba icyo gihe yabagabo tutavyitayeho igihe cyose nizi najyo kuba abagabo imitwe mama w'umukondo dusanga igihe cyose
tuko turasambura ibyo twubatse mu bagore bacu mu bana bacu kubera amajambo tuvuga narakubwiye wa mugore we abagore bu hari bindi ndashaka gusubiramo ariko murabizi abagabo haleluya abagabo haleluya amen nukuvuga iki waruzi ko ijambo ryose ubiba mu mwana wawe mu mugore wawe mu mugabo wawe aho bukera uzogimbura kandi rizozana n'umusaruro mwinshi cyane waruzi ko hari bikomere biri kumire mu bo tubana ariko umunsi byagiye habona bizokugora ku redresser situation kubera iki ni wabaye makini ni witwararitse kumenya imbuto ubiba mu gitondo imbuto ubiba saa sita imbuto ubiba ku mugoroba imbuto ubiba mu kwa mbere mu kwa kabiri mu kwa gatatu ni wabyitayeho ariko izo ubiba zose ejo n'ejo bundi hari umwimbu wazo ninde azoba responsable ni wewe yindi point Yesu vyizigiro vy'ubwiza kandi Yesu nyena mahoro igihe cyose tumwirengagije niturondere kumenya icyo yiyumvira kuri situation turiko ducamwo mu ngo zacu mu ma business yacu igihe cyose tumutera kagere nijyo jambo nahagaze ko cyagihe kuko icyo gihe twadushushe twese imitwe turi dushaka gutabarwa turakeneye gutabarwa nk'abarundi ariko ndababyire ushaka gutabarwa udakeneye gutabarwa ndababyire inkuru nziza kandi mbi nuko icyabibwe cyose kuva kubakura mbere bacu abazanye independence bakayifira bakayizira demokrasi n'ibindi byose ko muvyita imbuto babivye zitegerezwa kwimburwa nziza canke mbi nimugatangazwe rero n'urukurikirane rw'intambara guseseka kw'amaraso injyane mu miryango yacu nibi ishengero twebwe ntitwari dukwiye gutangara kubera ko ni principe ubiba bike ukimbura byinshi umunsi umwe hoba harabibwe urwango mu buzima bw'abarundi na bene Burundi byari ibintu bisanzwe bivuga ngo region nibwe muramenya murabahariya nabo muramenya murabahariya yo si region yo si mbuto ibibwe yindi mbuto uramenya urumuhutu na uramenya urumututsi okay yo si mbuto ibibwe sibuke buke menga ntacho byishe nta nico bizotugira aha mbira uyu munsi igihe twibajije ngo ubuhoho na gahengu ubuhoho turogoroye nico gihe amene gihugu abarundi bariko barangara nico gihe abantu barara ntibuce nico gihe uruhagarara kubera iki nturondereye kure hari imbuto zabibwe hari imbuto zabibwe kera zigenda zimburwa tukisanga mu ngaruka zivyabibwe kera munsi ikibazo rero kiza bizogarukira hehe erega umuntu guhemuka buke buke ubiba guhemuka buke buke ugahemukira uwo mwe bakanye buke buke bigahera mu kabizu kunda tategerezwa si buke buke sakabuto kabibwe hamejo bizoba iki sikindi kibuto kibibwe hanyuma ingaruka niki sugusambuka no guhungabana ku rugo niba byatanguye buke buke sakabuto umenga ntacho aka kazohura n'izuba gace kuma gafe nibishoboka principe ya kabuto kabibwe gategerezwa kumera hanyuma kameze kakama ivyamwa nivyo ingo zacu zicamo nivyo imijyango yacu icamo nivyo igihugu cacu kirimo ati rero muvuga butumwa none okay twavyumvise umuti no yuye ntudutevye utubwira imbuto kubibano kwimbura niki sawa sawa I nyishu niyihe kugira ngo tunyarukirize dutahe urabona amasaha ageze ngira nyarutse mutahe Imbere yuko ndakurekura ariko nagira ngo wiyumvire ubwoko bw'imbuto ufise mu buzima bwawe naho vyugari kuko ivyabibwe vyarabibwe hanyuma turiko turasarura ndasohora umurongo imbere yuko nja kuri yo point dusenga cyane naho ndi mushaka Guharura 35. Guharura 35. Umurongo wa 33. Mureke kuzingura Bibiliya ndabasomere. Ndababwira ibyo turimo. Nuko ntimuze muhumanye igihugu murimwo. Muriko muranyumva? Igihugu gihumana gute? Kuko amaraso ariyo ahumanya igihugu. Munyumve? Urashobora kubivuga ati mbo isezerano rya kera iby'amaraso urasoma neza ikimana ivuga ku guseseka kwa maraso niko ndasoma guharura 35 umurongo wa 33 kuko amaraso ariyo ahumanya igihugu kandi nta mpongano yacu yo kugihongera kubwayo maraso yakiviriyemo ataramaraso yuwa yavishije muko muranyumva 34 nimuze muhumanye igihugu muzobamwo ico nzoba ndimwo hagati kuko je uhoraho mba hagati mu barundi amen umunsi mperuka kuvuga kuri isi je kubiba no kwimbura ndahagarara cyane kuri Yesu vyizigiro vy'ubwiza Yesu vyizigiro vy'uburundi wari umunsi aba president bibihugu vya Afrika bategerezwa guhura ngo badeside muravyibuka badeside ku inteko mva makungu ziza gutabara muravyibuka Ha. Batari ndibahari ntacu. Muravyumva. Ndababwira nti ubu ni shengero twese turakanagaye ubu twese imitsi yaranze ngo bategerezwa kuza. Ntakundi. Ntakindi cyo tanga amahoro. Ntakindi cyo hagaruka ubwicanye. Ndahaguru kandi namura bukebuke murabona ko n'ijwi ryanjye ridashika kure cyane. Ndababwira nti nyamara bene data umuntu dukeneye gutabara muri iki gihugu nuwo Yesu muri ko muri irengagiza kuberako bari abantu bakoranye uyu munsi ngo badeside ibiba ku gihugu cacu nabo bafise imanza zibazonze nabo nibinywa maraso nk'abandi nabo birigwa banigana bahonyorana bacanamwo none ugo rukundo bahava baronka ngo gukunda abarundi batanazi ngo bumve imbabazi n'ikigongwe byo kudutabara barahava barukura he bamwe mwanyi simbonera kure abandi munyita mbonera hafi okay it's fine ako ndakundi man ndakundi man bamwe mugira amabuye yo kuntera mwamfuye agasoni kandi ndabumva byari biremereye cyane byari franchement byari biremereye twari ko turarondera uwo ducira icanzo uwogira akantu basi agabanya ku bintu biriko biraba agabanya gatonya kandi nzira ya hafi twabona yari iyo kumugoroba sinanezerejwe gusa nuko ivyo twashaka bitabaye ariko nababajwe no kumva abantu vyitwa ko bakunda igihugu bize wibaza ko babona kure amaborogo bariko baraboroga uwo amahanga araduhemukiye oni raduhemukiye ipu nabonyene nta kigenda urumva numva ndababaye cyane ndavuga none okay turakeneye changement none hogira nibihinduka hoho kumenga nabo twiteze ko bodutabara kumenga nabo nyene hari ibintu batumva neza kumenga ubwenge bwabo buri hasi cyane par rapport ya mission igihugu gifise naho gitegezwa gushika ninda zotabara wundi ninda zohindura ibintu kurusha wundi abatwitanga imbereke ninde nimba umuntu wari wiyumvira ko yozana icyumviro kizima ikindi ndabahebuza nuko Kristo umwami w'amahoro kuva wewe nanje mungo zacu tumutera kagere tukamwirengagiza nta mahoro tuzofata uronse ndabarahi si mungo si mu buzima bwawe saho bihera sivyo gusa no mu gihugu shaka duhene duhenure dukinde tugaramye canke twubamye Kristo tutaramenya agaciro Kristo afise mu buzima bwacu nimwitege ikintu na kimwe akugitangaza mbona bamwe ndavye bamwe muri twebwe n'ubu nimuranyugwa uwo Kristo menga hari ivyo ashoboye n'ibindi adashoboye therefore reka turabingene tuba turifashisha uyu Kristo arakunda guteba arakunda kwanjanjwa ku bintu twebwe tubona biri serie we umenga ari hagiye hiyo mwijuru na uzi vyarimo reka twifashishe zana iyo miringa zana iyo mashenete zana izo mpeta twibazira igishushanyo tube turateramira ko tube turakibwira turabe ko cyo zutabara iyo niyo eta ya eglise muri kigihugu imana yadushizemo birababaje cyane bira babaje cyane none ko basona banyoko abahutu biwanyu n'abatutsi biwanyu muri kahise babivye urwanko n'amacakubiri ya moko n'intara wewe uri kurabibiki nigecho nigiki cyo duha ibyizigiro vyejo hazoza aba bana muri ko mutuma ntunura imbere yanyu nkakwa kurira imbere yanyu ndi umuntu w'umugabo kubera ko mwase kurika abana ngo tubigishe tubabwire ko inguvu bakeneye zo guhindura societe atari nkoho n'amasasu n'amagrenade mukanka kubazana basi mwase kubazana iwanyu ho muri ko mubabibamo imbuto izi nibiki muri ko muraba ko mwabatwimye muri ko murabaha ibiki basi nibiki muri ko muraba biga mashuri meza mwabare kuri mu mashuri meza murafise uburyo wo kubarihira abandi bari mu ma internat abandi harabaheruka kuvuduka bavayo abavyeyi baheruka kugumuka mwe bantu umwana wanje kuva aja muri internat yabaye iki si zimwe ntacumvira yadukanye ingeso aha none ntiwaruzi ko Kristo wenyine ari washobora gushira umwana wawe ku murongo
None uwo mwana nimba kuraba kabona ivyo ivyishengero nivyo gusenga we ubwawe bigutera ubunebwe niki witega mu mwana wa we ubwawe ivyo gusenga gutazira gusoma ijambo ry'Imana ari hubwenge bwose bwugari sécurité y'ubuzima bwacu niho yugari we ubwawe ubishiramo imyayo n'ubunebwe niki ushora kwitega ku mwana wa ni ryari tubiba abari biba barira mumvirize munyumvirize ndangize aba biba barira bazo ha. Hallelujah aba biba barira bene data tubibajyari bene data tubibajyari ni ryari tubiba kubiba nta munyenga birimwo kubwira umuntu ndi ndakubabariye ari we yagutanguye nta munyenga birimwo ariko birimo ubushobozi nimbuto itabora kandi nimbuto itegura urunganwe ruzoza rw'abantu bazi mbabazi icyaricyo bazi kubabarira icyaricyo. Haleluya Yesu hariya muri Matayo ngo mubabarire abansi banyu mubasengere mubagirire neza abansi banyu nuko kubiba tubibaturira uwo mugabo yakunaniye mama hanyuma inyishu ukibaza ko ari kumufatira ambargo y'ibintu byose mu gitanda ku meza ahantu hose kubera ko yakubabaje wibaza ko ari iyo nyishu iyo mbuto ni bwoko ki izo hava yama ivyamwejo wabitoye rero kuberako ufise bagenzi bawe babiciyemo bakubwiye amatactique ngene bica bigenda ngo muhane uku wongera umunyuzuru ku hama ninde yakubwiye subira wicare usome wumve i principe yo kubiba no kwimbura nimba ariko arabiba imbuto zitarizo wewe ufise imbuto yitwa gute hari mbabazo ufise hari lo pardon ku consomme mbabazi z'Imana umunsi isegonda ku isegonda kuki wewe izo mbabazi utazitanga benedat imigende n'inzuzi z'amaraso y'abarundi bene Burundi ninde muntu ashaka kuzihagarika ni generation ni shengero wewe nanje umunsi tumenya principe yo kubiba no kwimbura tugahamagara Kristo ngo ivyabaye vyarabaye imbuto zabibwe n'abasogokuruza n'abarongozi bacu ziramaze ariko tugira dutangure page nshasha tugira dutangure ibihe bishasha dutangure kubiba hakurungika ibitutsi muri abo bantu udakunda rungika imbabazi kuko nawe urazikeneye bene data bavyeyi muri nga mwibaza ko vyoroshe kuva muri ligara y'abandi ba papa nabandi nibindi mwatozo gukora mukicarana n'abana banyu mwatamura kubica kubibutsa ama verset biblique ariko uzomuha verset biblique yihe na ubwawe iyuzi ari kugihamana nukubiba ihangane ichara tanga affection naho bigoye naho yakubabaje nahari kigaba tanga ikindi kintu kinyuranye n'ico yakoze hanyuma uraba gahinda imbere uraba ivyamwa izo mbabazi iyo affection izoza nayo ejo hazoza nijyari tuzoririmba indirimbo y'abarundi twese atari mu migani atari mu majambo jambo gusa mwoka mfashaka karirimbo abari mu mpemu cyane kurusha mpemu yera gava kabagora ariko mwihangane murakazi ewe Burundi ngira ndakuririmba
ewe burundi gucurana gusa aricho mwibagiye gusa nijuru risharije inyenyeri gusa nijuru risharije inyenyeri ekusa ekusa ni mana yakungabiye oh yes we ya ayo mashini ari ndayiteze kubera iki erega umenga biraremereye ariko ndashimana kuri aba bavugishwa banditse izindirimbo uko mubita kose n'abapagani n'iki n'iki urandiki yawe twumva inge nivuga haleluya aba bagabo babona Burundi mu byigiji kure igihe baririmba izi ndirimbo n'ibyari réel suko pratiquement byasa ariko n'abaprofete b'iki gihugu ingene Burundi butegerezwa kumera kandi n'uburenganzira bwacu haleluya kugira ngo uku gucanamwo n'izinjyane zihagarare hategerezwa guhaguruka abagabo n'abagore bicenga ntimugire ngo imyaka yabajanye mwagiye nta ngo abana niyo bazo mwebwe kuberako muracyafise imbuto zo kubiba uyu munsi mukabiba imbuto nziza zijanye no kugororoka zijanye no gukundisha abana bacu igihugu nene kwa masaha njanye na mfise byinshi byo kuvuga nakundi nagira ndababwire iyo mperuka mu rugendo nahuye n'abarundi ba bahunze za 72 abandi 80 na kangaha abandi 90 na nuko bavumvise ijambo Burundi bacha bifata ku mazuru ndabwira ntahubwo murasara murasara kweri kijya gihugu murana bandi muraza abazungu bahora baza bakorana na mama peace ubu agahinda karabishe kuberako kuva mu mwaka uheze bahora bakora ingendo gatatu ku mwaka baza hari bikogwa bakora ngaha byo gufasha abana aba impfuvyi abapfakazi n'iki muri home care baratunuye cyane nsanga ariko barajugumira none tuzogena mu bundi ryari nindababujiye kuza murakome baransobanurira urumva ambasade yacu niki igihugu cyacu ni murasara okay ndi ngaha naje gute naje n'urutaro sinaje ku aeroporo hari ndege ya papa Simoni dawe Simoni je mfisi naje n'indege publique urumva inzu subirayo n'aba bantu bose tujane namwebwe mwese tugiye kurungika pasta de papa again urumva kubabwira kubera iki bene data nzoka baririmbira undi munsi ndabona mutanguye kwayo ndabazi ndabazi haleluya ndangize abo bantu bose hari indirimbo nyinshi nagenda bibutsa zimuzo nanditse izindi zanditswe nabo ndababwira ni Burundi ntukorako shetani ibyo yigira byose akindagaramya kindayubamye shetani arafisa hagarukiriza ariko Burundi bufisa amasezerano y'Imana nibushobora guherengetera nibikunda
mwatevye nimuze tugende umwe wese akore uruhara rwiwe umwe wese avuge message umwe wese agire benedat harageze tugende sivyo gusa life center tugende dusubire mu munja w'ivyizigiro nimwegeranyizo mpuzu nibirato nimiceri nibufunaho musigaye mu tugende turabe imihana ingahe kwa sister hama tubabwire Kristo kwa rewe mwami w'u Burundi kandi kwa rewe vyizigiro vy'ubwiza tugende tubibe tubabwire uba bantu sibo babona bararonsa akaviza baragiye ngo Burundi pu niko bameze twebwe suko wewe suko nimba nasohotse genda usume ubwenge genda wige niki cyo gufasha ni ubuhe bwenge n'ubuhinga ugiye kurunguruka hariya hamugaruke ubuka igihugu cyawe utere imbuto nzima ibiture bigabanuke cyangwa bihere rwose haleluya aba papa duhaguruke twigisha abandi ba papa ingene vyitwa kubinyankamugayo umugabo w'inyankamugayo umugore w'inyankamugayo tugira ama seminaire n'ibikorane atari byo kujya umunyenga ariko kubwira abantu ama valeur y'ubwami bw'Imana igihe niki haleluya ihagurukire dusenge ndashaka ibiganza byawe uhagurutse ndashaka ibiganza byawe ndashaka ibiganza byawe ubigire uku ubirabe ibiganza byawe birabe umuntu wese yazanye ibiganza byiwe haleluya reka ndakubwira ikintu kimwe ibyo biganza bira representa umutima wawe mu mutima wawe hariyo stock y'imbuto imana yaguhaye imbuto nzima zitabora simbuto zo kubika muri depo ngo gumubwira abantu ngo jewe ndi umuntu mwiza ibyo ujya akora sino ubikora bo bari hano abantu bapfuye rupfu rubi oya izo mbuto si zo kugumana nizo kubiba haleluya rabi ibiganza byawe birabe ibyo biganza byawe byuzuyemo imbuto za kalite ufise responsabilité yo kubiba imbuto nziza muwo mubana mu ruvyaro rwawe mu bavyeyi bawe mu babanye bawe sivyo gusa mu bukoresha sivyo gusa muri societe ukoreramo sivyo gusa muri iki gihugu ishengero life center nilitangurira dimanche ishengero cyangwa ikoraniro ryacu rigira insobanuro ku wa mbere twatandukanye ejo cyangwa mu minota iri imbere twavuye ngaha niho ubuzima bw'ishengero butangurira bivanye hehe bivanye kuki bihagaze kuki kubera ko niki Imana ivuganye nawe ugiye gutanga niki Imana ivuganye nawe kijanye n'imbuto yashize muri wewe ugiye kubiba tuvuye mu munyenga w'indirimbo na chaleur y'amasengesho ya rusangi ari kuri wenyine reka dusenge vuga ngo mwami Yesu ndagushima kutanyihenze ko ndagushima ko ndi gikoresho cyawe kandi nkaba umwana wawe ndi inshuti yawe kandi ndiho kubw'umugambi udasanzwe urengeye inda yanje urengeye umuryango wanje ariko umugambi ku gihugu umugambi ku mahanga ndi hano mwami washize imbuto muri jewe kugira ngo ndabe umurima wanyeretse umuryango wanje umugore wanje umugabo wanje abana banje abavyeyi banje igihugu canje naho bitoroshe rimwe na rimwe kubiba ntivyoroshe gusohoka mu mbeho kuruzuba no kutemerwa rimwe na rimwe ari kumpamagarira kubiba gusohoka ngo mvuge ibyizigiro mvuge ukuri kutavanze mbibe imbuto zitavanze ariko imbuto zo kugororoka imbabazi urukundo kubabarira kugira neza gukorera abandi ndi hano data nshoboza ndakwihaye ndasohotse ndagiye mu muryango wanje ndagiye ku kazi ndagiye mu ibarabara ndagiye muri business ndagiye muri voyage mana ndafise imbuto wampaye ngiye kuzisohora ngiye kuzibiba mu bihe byiza mu bihe bikwiye no mu bihe bidakwiye ariko nizeye ubuntu bwawe bushoboza kubiba kukwejo ejo bundi niteze gusarura ivyiza ku muryango wanje ku buzima bwanje no ku gihugu canje ndagushima uri imana nye n'imbuto uri imana nye n'umurima niwe ukuza ndagushima kugiye gukuza imbuto ngiye kubandanya gutera icubahiro ishimwe bibi vyawe mu izina rya Yesu amen Hallelujah. Amen. Muhana maboko muramukanye mwifurizanye umugoroba mwiza weekend nziza nakayabagukeza mugira ibihe byiza we wajurwaye ugukira n'uburenganzira bwawe we ufise ikibazo cyari cyo cyose kubohoka n'uburenganzira bwawe imana ibahezagire muri abantu beza hallelujah